imbere batanga ubuzima hahana hatakwa na hatoya nitaza kama bizine twa hakura akaba hanini kwa
Alright, tubaramutse tuti bakunzi ba Kugasaka Web TV twizera ko hirya no hino mukomeje gukurikira ibiganiro byacu ni nk'ibisanzwe rero aho n'ubundi tubandanya tubaronderera ibitari bike ukeneza Boniface yufesinije mugiye kubana mu kiganiro cyo kuri uyu munsi aho tugiye kubayagira cyane cyane kuri bimwe bimwe bitandukanye nk'uko bisanzwe ariko rero uyu munsi ni ibintu bidasanzwe kuko tuwagendeye inyubakwa imwe inyubakwa zimwe bita imprimerie cyangwa secrétariat public aho tuboneye ubuhinga budasanzwe ubuhinga guno musore nkumbure sinzi ko ari umusore nkumbure aza kugira icyo avuze kubijanye na état civil yiwe Nuko rero ni Bukeneza Boniface yufese mugiye kubana mu kiganiro reka tuce tugira ko tumuha ikaze umutumire wacu aho acagira ko atwidondora mwitwa gute
urakoze nitwa Ugingo Jean de Dirapour
Jean Dodier tubasanze ngaha muri imprimerie ibintu tutamenyereye cyane Icyo tubabwira nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV nuko uyu Jean Dodier nkuko mubibona ari mwa bamwe bagendana ubumuga ariko rero mukaba muzi yuko abantu nkabo rimwe na rimwe bakunda kuzerinze cyane bakizera ababafasha ariko wewe rero nkuko mubibona ngaha muri imprimerie iwiwe ni ibintu bidasanzwe kuko murabona ibyuma bitari bike murabona ama mashini ndetse nibindi aho yitunganije nkuko nawe nyene muheza mukabibona reka rero tugire ko ni kiganiro cyacu Jean Dodier mbega ko tubona uri mu bagendana ubumuga mbega iki cyiyumviro cyakujemo gute kugira ngo utanguze imprimerie
cyumviro ndagitanguze cyavuye ku ishuri ho na
hanyuma nibyo wize ariko ntitumenyereye abantu bagendana ubumuga bashinga ibintu nk'ibi bagira imigambi nk'iyi mbega Jean Dodier ni uburyo bwawe cyanke n'umuntu yoba yaragufashe mu mugongo
nta muntu n'umwe yigeze afata mu mugongo ndabwire ko byavuye mu gukora gukora bukebuke nkateba nkabishikiye
mu gukora hanyuma ugiheza amashure umutahe wawukuye
niheza amashure sinicaye ko nanarize informatique naciye njya gusaba akazi muri sosiyete publique y'ahantu ku isoko yari iri ku isoko cyo gihe ndakora bukebuke nkora mbika ngana n'ifise vision yuko nanjye nzakora ibya gwanjye niko kuza ndabika bukebuke rero ngura PS cyuma kimwe kimwe shira ngaho ushika bimere nkuko mubibona ngaho uyu munsi
hanyuma ubu tuvugana wabugeze ku byuma bingana gute nyimba atari banga Jean Dodier
icyo kibazo kiragoye kuko iyo byuma ngeze ko reka turaza kubiraba turaza kubifotora kamaze kubibona ije maze gushika
nkumbure ariko ni mwa ya ntumbero nyene yo kwihangira imirimo Jean Dodier tutabimenyereye ku bajene benshi cyane ariko wewe ugira uti nubwo mvise ubumuga ntibikunda ko nshobora kwicara iyo novuga ko ari impano Imana yaguhaye Jean Dodier urabwira iki nk'abajene boba bafise nkumbure utuguvu ariko bakizerinze ndetse rimwe na rimwe bakica ko ari abashomeri
urumva ibintu byose ni mu mutwe jewe ndakubwira abantu benshi dukunda ko turi kumwe hajya nta muntu amugaye n'umwe hari uko ubumugaje bubabaje n'ubwo mu mutwe umutwe niho mbona haba hari ikibazo mugabo mu gihe mu mutwe haba hari bien fonctionne nta na kimwe mutakora ngo ashobore ariko umuntu avuga ko ari umushomeri ni ukutamenya kuko nta muntu n'umwe yari umushomeri akomeye ku mubiri yafuma afise no mu mutwe afuma ateye ku mutwe mwa ntavuga ko ari umushomeri afuma mu mutagisi rero kindi kintu mugabo agakora mwa ntahitwa umushomeri ariko nta mushomeri abaho afise ingufu
ego cyane ngo gukena ni mu mutwe kandi nibyo ahajya ubuze ibyiyumviro nibaza yuko atahoheza ngo ushike abaswahili nibo bavuze bati penye niya pananjia ati rero ahari byumviro byose birashoboka nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV aho ikiganiro kikibandanya nuno musore wacu umusore atabyorosha nawe nyene nkuko mubibona mu kwihangira imirimo ndetse jando je sinzi yuko wabugeze ko ku rwego rwo gutanga kazi nabyo nyene birashoboka kuko iyo umuntu yihangiye imirimo nkumbure abari ko arondera guteza imbere igihugu ni mwa yantumbero rero umuntu acaheza akagwanya ubushomeri mbega jando je aho bahara abantu bo bumaze guha akazi ngaha muri secrétariat public ya
rumva kwe kwera muri kino gihe ubuza atari kirenga ubu ndacyakora jenyine mugabo ndafise abantu baza bagakora nkabahemba ku munsi apana ku kwezi tuhari ibyo bakoze imamu nakabahemba ku byo wabinjije
ariko nawe nurumva nyene ko ariho basumira nicyo nyene nibyo tuvuga gutanga akazi wewe ubahemba ku munsi ariko nkumbure hazogera igihe bahembwa ku kwezi sibyo none
ni nayo ntumbero umuntu abafise gutera imbere ko umuntu yifuza ko yakora gatera imbere atanga ubuzi nkahana hatari kwa nahato yifuza ko umuntu imbere twahagura hakaba hanini kugira dukore ibintu biboneka
yego cyane hanyuma jando je nimba atari banga umaze imyaka ingahe ukora uno mwuga wawe
uyu mugabe wanje je nahejeje ishuri muri 2014 2014 niho natangiye gukora mugabo nakora nkorera abandi bantu natangiye kwikora kuva muri 2019 natangiye bya gwanje yego
hanyuma ni giki wewe wirata ubuvuguti ndafise ikintu no kwishima ko nakuye muri mu buhinga bwanje muri secrétariat public ni giki wowe umaze gukuramo jandoji
cyo kwirata ni byinshi kuko urumva yo ntaba bihari sinzi ko ntumba mbaye mugabo ndabayeho nk'abandi ndabayeho neza shobora gufungura nkari inzu nkambara reka n'ibindi ntari bikirego
nuko rero nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV murumva yuko ari ibintu bitamenyerewe ariko bishoboka ati gukena ni mu mutwe nibyo Bukeneza Boniface UFS murabandanya kubana mu kiganiro reka rero hambavu y'umwuga wiwe twinjire no mu buzima busanzwe mbega jando je woba uri umusore woba wubatse mbega byifashe gute
Then I'm going to watch na buke buke.
Eh ariko
Ego.
Ariko nabyo birakenewe nkumbure urashobora kuducishiriza ko gatonya kugira ngo twumve iyo uterugana kugira ngo umuntu ntiyame haha ndetse ibyo none
ntawo kwa mpaha ndariko muri kano kanya tubaye tukirehe kuko muri mwe muraraba bana mariage cyangwa kuzana umuntu mu rugo mubane ni kindi kintu kuko bisaba ubushobozi utari na buke mba nibyo kwitondera si byo gupfa gusinzira ko gusa nk'ukuntu mugabo gusa kubera ko Imana itanga idasinziriye reka tubitege amazi ngo tuzabishikire
ariko nkumbure ashobora kuba hari ako waregetse ku ruhande kugira ngo uburyo nibwaboneka canke Imana ihezagiye bice bigenda neza cyane
abafiance b'abakobwa uri kubarabara nk'uko ushobora kubabura urarongwa n'abarenze umwe bibaye ngo mu gihe ataba uragira shwa cyangwa utararonka ubushobozi ntushobora kuvuga ukibura byinshi
wewe ku bwawe ubu nturahitamo rero muri make nuko rero murabona yuko ari ibintu bidasanzwe ni jando je ni imprimeri nk'uko mubibona aho hari ibyuma bitari bike ndetse akagira ati kwihangira imirimo nicyo kivugo ni nayo ntumbero nkumbure tuzogeraho dutanga n'ubuzi nyene ikintu kidasanzwe rero jando je yavuze nkuko mwabyumvise yagize ati simpemba ku kwezi ariko harabo mbeshejeho kuko baje bagakora ndabahemba ku munsi gucyo rero bigatuma mbure aho bogize bya byumviro byo kuja kwiba baca baronka ingene babigenza bakabukura mu cibo nuko rero jando je hari abantu basega ndagaruka ku kintu cyo gusega kuko hari abantu bikika inyuma y'ubumuga baba bafise hanyuma bakaca bihereza amabarabara ngo nkumbure umuntu azombona ku ubuno bumuga azogira icyo amfashije mbega jandoje aba bantu wewe urababona
eh ndakivuga nko ndacyumva muri jewe nyene
yego
amfete urumva na ha handi nyene na hera no niho ngaruka urya ubumuga ne mu mutwe umuntu rero burya mu mutwe bimaze kumuyobera nabakomeye bamwe bamwe barasenga ariko sinovuga sinzi ko no giforomira mu kivuga ariko gusa ntabwo ari umuco mwiza gusa sinzi ko no kivuga ko bivana no bukeneye butoye rufite mu gihugu gatuma baca babura n'ikibashigikira bajya muri yo ngezi itabereye
ego birumvikana wewe tubona ubumuga bwawe hakuru bufatiye ku maguru ariko wewe ugira uti ibyase mu migere munaraza agashira mu mitwe wewe ugira uti umuga ya maguru amaboko akomeye nta kidashoboka
nta kidashoboka kuko n'impumyi abatabona cyangwa abatavuga naba shora kuri kintu kizima kandi murabizi batandukanye benshi barahari mu buzi
ariko cyane
mu mutwe hagikomeye byose byemewe nta kibazo
jando je ndashaka akamo utera aba bana cyane cyane kukorera ngaha ku kwibarabara hari abubona bagenda barasegereza jando je nkumbure hari n'abandi bashobora kuza ngaha iwawe bakadodora ati nisaidiye nkuko babivuga mbega ngaho iwawe hari abamaze kudodora bavuga bati mfasha
kubera ari kwibarabara kandi kubera ari inzu yogoroye kandi kubera ari ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye bitari bike ubwo bumuga bwawe ntibaburaba ahubwo barabibyo wewe ufise agaciro wewe ibintu bya ufise kugusaba naho ufise uramuha saba akomeye saba mugaye gusaba asega nabonye aho n'abakomeye bamwe bafise iyo ngeso yego
jando je rero murumva ko ari umuntu adasanzwe ati jewe nubwo ngendana ubumuga ariko ntikibuza ko n'abandi bagendana ubumuga nkanje shobora kubafasha bati agira ati bobo mu gihe baba bashonje canke bagenzwa na yangeso birashoboka bakaza bakadodora ariko sinshobora kwita ku bumuga bafise canke kuri iyo ngeso yabo rero akagira ati ndashobora gufasha aho ngeza ati ibyo ntibyomuza rero gufasha abantu reka rero ndamushimire ariko imbere yuko turangiza n'ikiganiro jando je mbega urasabiki kugira ngo hambavu y'ubu bumuga bwawe nkumbure ushobore gutera intambwe gusoma
nka leta nk'umubyeyi cyangwa nk'abantu b'abanyu bafise umutima wo gufashanya yo tanga icyafise
yego
icyafise bivanye n'ibyo nkora ashaka yego
hanyuma akamo ka nyuma rero kuri aba bantu bagenzwa n'ino ngeso yo gusega ubabwira iki
akamo ka nyuma je mbona ko no batera intege ahubwo bakabivamo bakajya mu byo bagahiga bakiga umwuga uwo ari wo wose nyambaro gushona nyambaro kugisha inkoko nyambaro kubaza n'ubwo hari n'imyinshi nta kintu nta muntu wabikintu akora kandi gihuye n'ubumuga bwiwe uko ameze kose
jando je ndagushimire cyane nuko rero nshuti bakunzi ba kugasaka web tv murumva ko ibintu bimeze neza cyane kandi mwumvise ubu butumwa bwa jando je asanzwe ari mu bagendana ubumuga ariko yashoboye kwihangira imirimo ndetse akaba hari benshi abeshejeho muri kino gihe nkagirani rero mufatira akarorero kuno musore yabivuze neza yavuze ati ntiharagera ko nshaka canke ndondera umufasha ariko niyo ndiko ndaja nkumbure imana ihezagiye ibintu birashobora kugenda neza reka rero ngire ko ndabahamagarira mwese kugira ako gatima na cane cane ko yagize ati hari abaza bakadodora bakavuga bati nisaidiye ariko ntibaraba ubumuga mba mfise canke jewe sinita ku bumuga mba mfise ariko ndaheza nkakora muri duke mba narose tugaheza rero tugasabikanya nuko rero barundi kazi mwese aho muri ku isi yose mubandanye murangwa n'urwo rukundo kugira ngo dufatanye mu nda dutere intambwe ikiganiro rero mukaba mwariko mugishikirizwa na Bukeneza Boniface Ufese nkaba ndabashimiye cyane ariko nyene ndabatumira kubanda ya mugira subscribe na share kugira ngo hijya no hino ku isi ibiganiro byacu bibandanye kubashikira atankomanzi Shimire kandi mugenzanje Emmanuel niji mbere yafashe amasanamu ahanje rero ndetse dufadikanije tugire tuti hasta la vista.